My name is Kolani, and I am a 100 plus guider, and I'm here to do my presentation.
Yeah.
Ninjani.
Siyapi.
Igama lami nguKolani. Ngizonazisa kabanzi ku-Triple M. First things first, what is Triple M? Okay. U-Triple M is a mutual financial aid. Esiza thina as a band. Now, u-Triple M usiza kanjani as a band? Before ngiqale la. Before ube member ka-Triple M, udinga ukuregister. And ube ni of 100 rand uvula i-account. And you must make sure that you are 18 and have a South African ID. Okay. Now, u-Triple M, kuloyo 100 rand bakuzofaka, uzokugeneratela u 30% interest. Regarding ukuthi futhi u-add nabantu. The more add abantu, the more you make money for yourself. U-Triple M into isiza ngazo, usiza abazali bethu bakwazi ukukhokha i-school fees. Provide groceries and journey. Zonke lezo zinto ama daily basis things esenza. Okay. Now, what is required for one to become a Triple M member? Njengoba sengishilo, udinga i-ID yakho, u-register, and then uma kuthi uyafuna mhlambe ukwenza i-guidance course, you will need a phone and internet. Wenza iklasi eli online, and then after usuqualifyile, uba i-manager. And then you even make more money on top. So, ikhona imuzi engathanda ukungibuza yona. Mongena ID awukwazi ukujoyina. Khona uzulinda uzobe ne-ID because you are required to be 18.
Can we like trust the Triple M with our money?
Yes, ungawu-trust njengoba sengishilo. It's a financial mutual aid. Ayona ischeme, no, it's a Ponzi.
Thokoza umzali wethu uma umzali efake imali kule nyanga le engakwazi ukuthi aphinde ayifake futhi kwenye inyanga.
Ya, kuya ngawo ukuthi ufuna ufaka malini and uyakwazi ukuwufaka nomini.
Yebo, uma mhlawumbe ukheka akwenzeki mhlawumbe ukuthi ukwazi ukufakela abantu abawu-2 same time.
Uyakwazi ukufakela abantu abawu-2 same time.
Kodwa uyakwazi ukuthi ufake omunye ngenhlanhla mhlawumbe kusasa ufakele omunye.
Ya, ngiyacabanga ukuthi it's possible.
Okay, imali yakho
ikhula
like weekly, monthly?
Imali yakho
ikhula monthly. Okay. Uyakwazi ukuthi umuntu ofuna ukungena ebhasi. Noma umuntu ofika afake imali atshele imali angene ebhasi, akwazi ukuthi umsenzi.
Ngale sikhathi u-create dream yakho, uzochaza ukuthi ufuna uku-raise enough funds ukuze kuye ebhasi. Mase utholelwa umuntu ozokwazi ukuyifunda leyo dream yakho ukuze ukwazi ukwenza imali enough futhi uhambe ungenezasi.
Ubuthi isikole lesi okhulume ngaso, the guidance course.
Yebo.
Like khona i-institution yaso somewhere or?
You don't have an institution. You only need internet. Okay. Which means since in our days sekunama smartphone. Usungathola i-smartphone uwenze at the